Hallelujah. Mpho uye wathukuthela bamkwatela uNkulunkulu ngokugula kamama wabackslider. Yini ke lento ekwenze ukuthi uphinde ubuye uthi cha ke ithi ngiguquka ithi ngibuyele ekhaya ithi ngibuyele kuJehova yini ekushintsha imiqondo
kokuqala sister Rebecca. Okay, and I greet everybody okhona in the name of Jesus. It wasn't an easy road.
Yes.
Or a quick road.
Yes.
Yokuthi ngibuyele back to being umpho osindisiwe othanda uNkulunkulu who serves God.
Yes.
I think into beyikhona kakhulu ekubacksliding kwam. I backslid where when it came to serving God,
yes,
as such, I still remained a child of God.
Yes.
But ngikwatile, I had a lot of anger, a lot of bitterness,
yes,
towards God.
Mm.
Because it took about two, going to the third year.
Hmm.
Oh, Mama, my mom is the same size as I am.
Mm-hmm.
But she just shrunk. Sabonu mama phela. We didn't know what was wrong.
Mm.
She was taken to every doctor, every specialist, but singakhona ukubona ukuthi kwenzakalani. And prayers were made.
Mm.
I mean, the Bible says by the stripes of Jesus Christ,
yes,
we are healed.
Yes.
Kodwa, how is it that it's taking that long ukuthi mama aphile? Umama is a woman of God, God-fearing, a prayerful woman.
Mm.
Why, to me, Gimina, it was like, why this guye?
Mm.
Then I became very angry at God. I saw God as a very unjust God. Now I'm being real.
Yes.
I stopped going to church. I stopped ministering. Ulanje. I stopped all of that. Because you would hear, I would minister and I would have testimonies. People would come, I would hear people would come to me.
Mm.
You were singing Gupi Gupi, we heard you sing Gupi Gupi. Mm. I was bedridden. I heard you sing.
I woke up.
Mm. I asked myself, how can I serve God with this pain inside of me?
Ah.
How is it that I minister and people get healed and my mom remains sick?
Mm.
Until ngelinye ilanga, you know, uNkulunkulu usebenzisa anybody, anything, nanoma kanjani. I think that was the appointed time for me to redirect my anger. Because ngabona later ukuthi my anger was directed emntwini wrong. A lady, her name is Bomme Mrawudzi. She's from Venda. She called me. And she told me, it was like she was prophesying to me.
Mm.
She told me, she said, you know, what the gift that God has given you.
Yes.
It's a powerful gift, the gift of worship.
Yes.
Do you understand what you have? Do you understand that worship in its own, it's a weapon.
Amen.
Something you can use to fight your way out of this.
Yes.
Something you can use to fight your mom's out of my mom's situation, out,
yeah,
you know? And it came back to me. Ukuthi, greater is he that is in me than the one that is in the world.
Mm.
I can do all things through Christ who gives me the strength.
Yes.
I have, with God on my side, who can be against me? All of those things, scriptures came back to me. I stood up.
Yeah. Hallelujah! Mfundisi wami, so many people, abantu abaningi, ukuthi uma kwenzakala into, they backslide.
Yep.
I remember I lost my family in a very short period of time. I was also angry at God. How can you do that?
Yeah.
How can we come back to God? Yini engasenza sistope uku backslide simthembe nasebuhlungwini uNkulunkulu simthembe noma sekutheni?
Zimbili into fasi metembe kakuzu smagat. Number one, jobesho ndotakazi. Kukhona lapho kusuke kwasala khona ukuthi ubaba umfundisi sihlale esontweni. Usimakade ubathanda kakhulu laba abahlala esontweni. Walanda uJobe kuyena yedwa okhonza uNkulunkulu emhlabeni. Lapha ngani yami ngifuna uyizwe le ndaba ukuthi specialized njengoba uzalwa yinceku. Kunemcibisho leshaya ekhaya ehlele kubantwana.
Yes.
Umama akenzanga imistake, ubaba akenzanga imistake, nawe awenzanga imistake. Ibe kufanele ube nale understanding ukuthi aspect slide. Uma kwenzeka izinto kubaza umzalwane nomzalwane kunezinto okufanele zehlele yena.
Yes.
Kuze kube nobufakazi bukaSimakade.
Yes.
Akufanele zehlele abangakholwa.
Yes.
Angengitshele laba laba.
Nkosiyami.
Kunabanye la.
Yes.
Esebeze bamthuka uSimakade. What why ingasebenzi? Wawulivumelana igama likaJesu. Kufanele umngafuni ukukhulumiswa noma ukuhlaselwa. Uyeke igama likaJesu.
Yes.
Uvela uyeke ukholwa. Abazoyeka ukholwa ibona abazothandwa yizwe. Kodwa abazobiza igama likaJesu manje.
Bazohlaselwa.
Bazohlaselwa.
Ha.
Ngesikhathi uhlaselwa izulu lifuna ubufakazi.
Haleluya.
Uyabona ngani yami? Uzoba nobufakazi obudlula izolo. Ukuthi uNkulunkulu wenzene empilweni kabani. Ukuthi uma ukumthathile noma usazomthatha nobaba, kodwa uSimakade unawe. Ufuna wena ufakaze kuze abanye la. Bamazi uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngicela nake Lord uyilanga lokuthi. Ungahlala 10 years ungenamali, kodwa ungafi. Uyazi ukuthi ondliwe ubani? Awunayikweletu. Bayasebenza abanezikweletu, kodwa uSimakade uyazi. Mhla ibuyisela insuku ezadliwa isikhonyana. Akaceli kubangani bakho. Ekade bekuhleka bazomangala.
Abesikhuthazeka namhlanje lapha ku-Gospel Time. Ngempela muhle uJehova onomusa. Our God of second chances. Hlala nathi kuningi okuseza wena. Siyabuya sayetitolo. We'll be right back.